oni ndi magololo tsiku limenelo ife kutheka osayankhulanso tsiku limene malawi adzakhala ndi nsewu kuyambira ku nsanje kukafika ku kalonga ndi ku chitipa magalimoto misewu iwiri yoyang'ana uku misewu iwiri yochokera kumayang'ana uku kuchokera ku nsanje mpaka ku kalonga ndi ku chitipa kuchokera ku mulanje mpaka ku mwanza kuchokera ku mchinji mpaka ku mangochi kuchokera mkotakota mpaka ku mzimba tsiku limenelo muvuwathera pamenepo sitidzayankhulanso tsiku limene malawi adzakhala ndi magetsi okwana 8,000 megawatts tsiku limenelo muvuwa chilonga mukhala pansi tsiku limene nyanja za malawi zonse 5 zidzayamba kugulitsa madzi ku south africa ku Botswana ndi ku Namibia ndiye tsiku limene muvuwa chilungamo udzakhale chete tsiku limene Blantyre tauni ya Blantyre ya lilongwe ya nzuzu ya mangoji ndi ya zomba idzakhale ndi apolisi ake idzamati metropolitan police ni khala ngati boma palo komadzi yang'anira okha kumadzikweza tsiku limene muvuwa chilungamo udzakhala chete tsiku limene malawi adzayambe kumapanga zakudya kulima chimanga na ndolo mtedza soya osadikira mvula ya mulungu kumwamba uku tikumapanga yathu mvula tokha amene tsiku limene muvu udzakhala chete tsiku limene zipatala zathu zidzayambe kumayang'ana odwala ngati anthu a muhotelo kuayang'ana ngati a muhotelo kuti chilichonse kumachita kwabwenerera kuti kodi mwasa temperature akuyeza ili bwanji mtima wanu kuthamanga bwanji bedi ndiyo tsiku limenelo ndi limene muvuwa chilungamo udzakhale chabe ndikuwuzeni mawu ena mawu awa mzipatala za mayiko anzathumu mwayi wa mimba samapita ndi matewera oyambira samapita ndi thonje loyambira sapita ndi mkaka oyambira amakatenga ku chipatala konko mu africa muno osati dziko linaya siku azungu mu africa momuno azimayi odikira apakati akapita mchipatala amakapeza manapukini awa otaya oti akavula akachotsa atayaja aboma boma litagula unduna tsiku limene zikadzachitika zimenezo muvu udzakhala chete tsiku limene migodi yonse ya malawi idzayambe kutulutsa katundu ochokera m'malawi mukuti kukuluma mgodi ndikuchainamo muno m'malawi muno ndikugulitsa tsiku limenelo ndimene muvi udzakhale chete chifukwa tikutora malawi adzapumitsidwa ndi msonkho miyala idzayamba kulipira msonkho tsopano tsiku limenelo ndiye tidzakhale chete pali zambiri zoti tingakhalire pansi koma mende kulinganizira mukuona kuti mawa titasankhidwa nkhayo nduna tikhala chete mawa ngakhale atatipatsa adzati kudzatipatsa banzi pakamwapa tikhala chete mavuto awo akali chikhalire ndikuwuzaniza malawi pali zina zake zoti ndinu nokha mungazikwanitsa chifukwa inu amezi kupotekani mu mtima nzanu wina alisa amezi sikumpotera sanga siti ndiye ine wanga umtima ndi amalawi onse amuvia chilungamo akufunisiza malawi atafika pamene tikuyankhulapo fa iyi ndiye njira yakukataa ija ngati zitachitika zimene kunena zia ndiye kuti kataa uja tamuona pachifukwa icho sitidzakhala chete ndakuyankhani mafunso anu nonse amene mukuona ngati ife tikusankasaka blue bread banzi kapena mpando ife mpando ayi kuonjezerapo tilibe mbali ifeyo tikungofuna malawi alongosoke movie wo number 30 dziko la malawi dziko la zambia komanso mu africa muno takhudzira ndi mdima wakuda umene watigwera poluza mtsogolero wakale wa dziko la zambia bambo Kenneth Kaunda pachitseko cha utopian philosophy kuseri kudzana loweluka tidayankhula mawu opempha kwa apempha mayiko akumwera kuno kwa africa aja tikuti asadik kuti akaunda sanamwalire kuti aluza ndi anthu aku zambia kokha ayi yaluza africa yonse makamaka koposaposa yaluza ndi sadik pachifukwa icho tiapempha mayiko kuti tiyeni titsitse mbendera zathu pomulemekeza tate ameneyu fa tate ameneyu kulibe dziko lililonse limene andira ufulu kuchoka pa 1964 limene bambo Kaunda sadayikepo dzanja lao, luso lao, mphamvu zao kapena kuthekera kwao. Kulibe. Mungachule South Africa, mungachule Mozambique, mungachule Zimbabwe, mungachule Angola, mungachule Namibia, mungachule Lesotho, mungachule Botswana. Bambo kaunda anachitapo kwa kukulu. Pachifukwa hiyo tinene wapata ule mwapadela. Ife tichokoze po Malawi. Kuti bambo chakwela atitankula zimenezi. Adamfa ndipo akazikitsa kuti Malawi ila bambo kaunda masiku 7. Tiamidia president kumengo ndia kumvako zikomu. Ndia tikupe mpaso boma Zimbabwe. Tiamika nso boma South Africa titankula izi. South Africa boma lake lamva ndia lakazikitsira masiku 10. Masiku ame akazikitsa kulira president wakale wa dziko la Zambia. Apa tikudikira timve kuti Namibia muti bwanji. Zimbabwe muti bwanji. Mozambiki mukuti bwanji. Angola mukuti bwanji. Bambo Kaunda si munthu wamba nditati wa fuko la Afrika. Adalimbana ndi nzungu mosa muopa. Nthawi imeneyo kuli Makisinja report ameneka ali pakati pokonza konza njira zoopsa atsogoleri athu amenewa adadzipereka pachifukwa ichi tialemekeze mmene tikuaperekeza. Muva chilungamo ndi ine commander in chief Bantu. Po yankhuli amalawi wonse tikupempha boma la tonse kuti mukonze ndege nthawi yamalireka kwana ndege nyamule a president inuyo bambo chakwera a vice anu president wakale Bagiri Mluzi amai Joyce Banda bambo Peter Mutharika mupite nonse ndege imodzi imeneyo mukatsike mu Lusaka nonse mukaperekeze tatu wa fuko la Zambia bambo Kenneth Kaunda. Pazi ntu zui. One, chifukwa iye ndiye tate wa kumenye la ufulu mu Afrika. Komanso iye ndiye mwana wa Malawi. Pachifukwa icho, tilile malilo wa, lile malilo wa, mapa deladera ngata Malawi. Chifukwa akaunda, adacho kena dziko la tulino la Malawi. Ndikupempani ino aboma. Siani ndale zano apo. Ino tuta boma, ikanindari zanu uko, nthawi ino tikalenga tiziko, tionetse tiziko la pasi kuti, mwana watu watisia, ngakale wakatisira tiziko lina. Tionetse utate watu watisia, ngakale wakatisira tiziko lina kwa mandato wa Malawi. Ndipo nikana kupempani kuti, mai sisiye akamanda katamila, musasiye, akaone. Pamene nzao, oma muna wawo, anagona. Aga goni kapati ya kulijonji. Chifuka antu wamene wandiba mboka Muzubanda, sana ali antu wa masewela. Leroli pa social media pakudusa move video, imene bambo mkomo, mboka Muzubanda, mboka Kaunda haku ya nkula mopanga na kuti, sidiloa muso nkano ngati mutatu matumu, zimeti kufuna siziteka. Kuuza nzungu. Ndife antu odala tu. Tungo na kuponya na lero koma ndi fathoda tidali ndatsogoleri amena tipikira utsogolo ndukadaulo wabwino potero tikupempha president mwakakamiza atsogole athu ose akale akakhale nawo kumaliro oika tate wa fuko la Zambia komanso wa fuko la Afrika komanso wa fuko la Malawi. Muvi omaliza imene nyimbo yathu yatseku ndi tsiku nchuleni achite manyazi. Ngakale a polisi akupanga makani achuleni achite manyazi. Titokoza amene atenga video iyo yadutsa paliponse a polisi akuchita makani akuchita mani. Potero timafuata yankhule ya president kuti ngati dziko linasokoneka linalowe chipolowe lero afuwa cha polisi anu. Ndiye timafuata dziko kuti a polisi anuwa ndi ajamalembera ndi DPP wa kapena ye mukualemba ndinu atonse kuti dzipangani izizo. Ngati muli inu wambo chimondo banda, ngati muli mbambo chakwera o bambo chirima, dziwani kuti Malawi mukumbwezera kumbuyo, koma mupitako nokha Malawi apita kutsogolo, chifukwa aima kuyamba kumenyana ndi apolisi tsopano. Potero, dziko la Malawi lantendere silifuna kubwerera kumbuyo ayi Imani kutsogolo mauzi ya polisi kuti ngati zili zimenezi ndiye ntchito yanu yathe chifukwa dziko la malo la matipati. Njinga osakatenga anthu makomwawo akomane nazo pansi wa traffic ndi agwire. Koma osati mudzayika kuwatsata makomwawo. Uku mukupanga ndiye uchigawenga ndi uchifwamba. Musayipitse dziko boma la tonse langotha kumene chaka. Amalawi, ntchule inachita manyazi kandi nduna kandi president kandi phungu kandi mfumu ntchule inachita manyazi. Chidragon cha corruption chita chifukwa cha phone yanuyo, chifukwa cha kamera yanuyo, chifukwa cha kulemba pencil yanuyo, chifukwa cha maso anu ndi kusowa mantha. Chidragon cha corruption chita koma mukachita mantha. Malawi uchaka chinoto cha 56. Mwezi wa mawa tukwanitsa zaka 57 tili bafulu. Koma kulira kukuchuluka kuposa na nkusangalala. Mkwiyo kuchuluka kuposa na ndiji mwemwe. Tisalole kulizi jitika zimezo. Dine Bantu, Sandra Zumba. Komanda Chief wa Mufa Chumba. Tikomane Sulachisa. Ziko mpambi.